Marisia Hakizimana na Yusuf Ndayizeye na basore babiri bavukana bakaba bose arabanywanyi b'umugambwe CNL abo basore basanzwe bavuka ku mutumba Kavumu wo muri zone Muyira komine Kanyosha intara ya Bujumbura bakaba bakora umwuga wo gusiga amarangi ku mazu n'ijoro ryo ku munsi wa gatandatu windwi heze abo basore babiri bari batashe inyuma y'umunsi w'imirimo baraheza bagwa mu gwimbonera kure zari ko zirakizura isoko ryacu ry'inkuru rivuga ko bari bururutse imodokari muri zimwe zunguruza abantu izo mbonera kure nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha ngo zabafashe bageze ku gasoko aho bita ku Kanama icyo gihe isoko ryacu rivuga ko zaciye zibahuka amahiri zirabakubita gushika naho batubwenge ku bw'isoko ryacu kandi abo basore ngo bagiye gutabagwa na Gedeon Mpitabavuma yahoze arongoye zone Muyira Marisien Hakizimana na Yusuf Ndayizeye bahavuye batwagwa kwa muganga kugira ngo bavugwe mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 12 abo basore babiri bavuka na batashe bavuye kwa muganga isoko ryacu rivuga ko urongoye umugambwe ku mutumba Kavumu yaciye abarengukisha avuga ko agomba kubumvikanisha n'ababa kubise ariko isoko ryacu rivuga ko warugwenge kuko haheze umwanya muto haciye hashika abapolisi babiri bazanye imitahe itanzwe n'inyamiramabi bidatevye Marisien Hakizimana na Yusuf Ndayizeye baca binjizwa gashoka zone aho uyu munsi bagiye kurarayo ijoro rya kabiri ivyo rero bikaba byaratangaje abatari bake muri iyo zone kubona bakubiswe aribo bongera bagapfungwa kandi bataranakira imiryango yabo bantu rero ibona ko ari akarenganyo katagira izina bagasaba ko ababo borekugwa bakanavugwa nayo ubutungane bugakora icyo bujejwe uruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Colonel Vena wa Baraka umukuru wa zone Muyira ariko telefone yiwe ntiyarengana.